Ayo, it's the Poetic Saint, yo. I got a Ernest Raymond.
I salute, nigga.
Ayo, son, let's do this. Let's do this.
Imali yaphela abazali bayashona kanti yini na? Yini? Yini na? Funga molele. Imali yaphela abazali bayashona kanti yini na? Yini? Yini na?